Bwanji, ino ndine. Tivomereze kuti tikapuma kumwamba. Pansi pano, tenti dzimverabe drama. Bambasa pesa ndakandu kusaka saka ni kuchokera pamene munayamba kupanga posti mavuto amene anthu tikukumana nawo. Nali ku Malawi zinthu zinkaenda bwino bwino, koma kenako moyo udadzazondoka. Nambo fufu za achibale amene akukhalira mu dziko la South Africa. Mwatsoka ambiri anapeza kuti akugwira ntchito zogonera kumweko. Kunali kovuta kuti ndifikire ku nyumba kwawo. Nakwatirapo ndipo banja aloli datha patinga nthawi. Koma pozindikira zoti nali mkachibwezi kamene ndi malumizana nako ndiko kanali ku South Africa, ndinakauza ndofuna ndibwere kumeneko kuti ndzayese moyo wina, mkazi wabwino ngati uyo sadakane. Ndipo anandivomera kuti ndipite. Nditapita ndinafikira ku nyumba kwake, nali ngati dolo mdziko la wene chifukwa choti kumalawi kuno ndachoka nkanga chepe ndithu, kakuti chingakhale ku South Africa, ndimaonekabe kunena zoti ndine dolo ndithu. Titadya kandrama kaja katatha, zinthu zidamba kusinda. Zisadaonekele kuti zinthu zasintha. Phone yanga idadzaonongeka ndipo ndinadzakhala 2 weeks ndilibe phone. Kena kuna ndadzamuuza okondedwa wanga baby. Tandibwereke phone. Ndifuna ndilowe pa market kuti ndisake phone ina ndigule. Anandipatsa phone. Kena kuna notification inaonetsa kuti panabwera uthenga. Uthenga unangoona kuti kodi walandira ndalama. Mtima wanga udakhana. Malomo kuti ndipange zosaka phone. Napezeka zoti ndalowa ku inbox kuchati kwake. Ndipo ninapeza zoti kuli ma message achikonda amena macheza ni mamuna Wina, koma mamuna back then sanali mu South Africa analiso dziko lina. Kenako nafuza sinafuze koma nafuza mbale wake kodi mamawa alinka chibwezi pena pake akuti sindikudziwa koma ndifufuza. Kenako poona kuchedwa nango ibenthula ndekha ndapeza chati muno kodi pali mamuna winanzo woposa ine. Mkazi uja malomo ndi yanka anango nena zoti kodi inu mesa mudasi ya mkazi ku Malawi. Nafusa. Mkazi yotu ndi ine banja lidata. Ndiyo mafuna zoti ndidzikuza zoti tinasi ya nakalikari. Anango titeni aliza zipanga zake. Tinamba kukala moyo wovuta. Mmadziwa nzimaya kama kujeta zintu sizi kala jimozi mozi yae. Moyo udasi ndade. Kena kupangono pangono namba kulimba. Siku lida nzimaya nalandila phone ine ndilipompo. Halo. Oh, mafika kwa ya bote, chabwino, ndubwela kongu. Pompo pompo anaita ya pansi foni anaka konzika kunyamu kupita ku airport. Dinadzi wakuti akala ndilana ndi mamuna wina uja. Chabwino, tiwona, kutiko dosewa, abwela kunyumba kwa anga kabinai. Wapita kukia airport kukatinga chibwezi chao, konapizika zoti saku bwela ndipo anakona kumweko. Panata masiku 4, kenako, anandilimbila message pa WhatsApp tsikulinali, kudimu aja. Naona kuti akukanga takusamala zaine, koma zaine sasamala, sina yanke. Patapita 3 hours, analimba message ina. Ono musandi yanke tu koma palibe chimene munga bange. Chifukwa inu munasiya mkazi ku Malawi. Inenso ndili ndi chibwezi kuno. Ndiye olumukwiye sizipula kanthu, kunyumba muliko, mkwanga, anthu mayankhula. Nadziririra mundima. Kena kutsiku lina anabwera, kudzango sintha dzovala nkumapitanso. Siti nankulitane kena kali kwanse tinango onana. Moyo namba di kulimba. Nyumba mwamweni. Namba kuita ni satindalama kwazi bale anga amena magwira nchito zo gwenila kumweku. Ama nditandiza kuti ndizija pa malopo. Choda buisa nchakuti tsiku liina. Anabwira ndi mamunai. Anango lowa nyumbamu. Sundu ziwa zoti kumbala anauza na kuti ndine ndani. Kuma mamuna zone sangati kuti sanka ziwa kunena zoti ndine nsu mamuna wankaziu. Ndipo ntaona zoti zinthu zivuta kupirira kukundivuta titalonjelana ndi mamuna nzangayo natuluka panja. Ntatuluka panja namukodola ye namfunsa kodi mayi muchita chinchani. Anandiuza zoti usapange kena kali konse ingozisi ya mmene zililimu uyu sakukhalitsa adzipita pompano. Kenaka ine ndinakhala panja pombo ntalingalira bwino bwino maganizo a uchigawo wenga anandipeza. Kenaka nadzitukumula bwino bwino kudzitolera bwino bwino kenako nalowa nyumba muja ndi force. Mkazi uja atandiona, anayimirira sonsanga nkunduza zoti tabwera. Anandigwira dzanja nkundipititsa panja nkunena zoti. Chilichonse chimene wachikonzacho, usapange, ndipo usaelekeze, ndakuza munthu sakukhala azipita pompano. Ine pofuna kuti tisakangane, nakhala chete. Kenako naona mkazi uja atulutsa dzovala dzanga nkundiponyera panja. Nadzimvera chisoni. Kenako, anthu ena amene ankaona zimenezi, anangoyangana. Kenako, napita panja pa geti. Nangu kala pee, pobwelela kumene uja, napeza zovala zija walo isankatu, kanga ni madema anga, anadza muyankula. Ndima muno uja nanya muka nkumapita nkunena kuti, ndika mabwela nsa kupeze ni mupeze kupita. nadzimvera chisoni dziko lanu wake azibale anga magwira ntchito zogonela ngongo mkazi yundamena nali chembekezo changa mene ndinkabwera zavure 46 napeze ntchito chibwereleni uno ndipanga bwanji namwimbira nzanga thandizeni kuteku ndikunena pano ndili nawo kosungitsidwa chabe kwa nzanga danda kulolanga nali ngati pali anthu amene anga nditandize ndi moyo wanjito kapena pokhala thandizeni. I'm not comfortable kumene ndikukhala ku chifukwa mzangayo alinso ndi banja. Nyumba zakuno mukuzidziwa bed sitter. Ena agone apo. Bed limodzi kugona anthu atatu. Linalo ndi banja. Ndi moyo wa kujoni. Koma chifukwa choti ndife Malawi timasunga chikhalidwe kulemekezanso chikhalidwe. Nzovuta. Ndi kunena pano. Ndili ngati munthu wosowa kwawo. Ndilibe chingakhale kobidi yoti ndikhoza kubwelelera kwathu. Ngati alipo ena amene anga nditandize kupeza magobo, thandizeni. Ngati alipo ena amene anga nditandize kundipezera pokhala, thandizeni. Ichi nchipongwe chimene ndachitidwa kuno ku Johannesburg, dziko lanu wake, ndi munthu wankazi.
Hey.
Zina ukauna, ukamva, kamba anga mwala. Nkhani limeneyo, mzimayi kufamira bwinobwino bwerani baba. Kenako, nkukamtengera mamuna Wina mnyumba momwemo. Kodi mukamapanga nkhaza zotere zifusu nkumadi. Mmaganiza ngati Wina ayo sadza iphula tsiku lina. Mwandulira malire basi kuti adzafa mphawi imene alilimo. Kapena mmakhamu aona kutsogolo kwa munthu. Akunena zoti anzathu amene muli ku Johannesburg. The guy is stranded. Sakudziwa kuti agwire mtengo wanji. Tiyeni. Timve maganizo kuti tikhoza kunthandiza motani koma akuti akusungitsidwa ndi munthu kuti sakukudzana chibale iyayi.